Whoa!
Oh, he sprayed out!
Connector! Report!
That's still not my GP!
I'm not going to be able to do it.
Boy! What? What the fuck? What are you doing?
Jeg ved ikke hvor han er henne. Der er intet. Sammen i banen! Oh my! Nej! Åh! Kjenni! 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 Kjenni